anastafi iwe bakunze tarayanje amabarandondera barashobora kunyinjiza muri rwa business nibaza yuko rero ibikorwa biva muri rwa business byinshi muramaze kubibona ari ndimbo yitwa ibibazo twakoranye je ubu master tacho buguharekana nabwo ubwenge ntabwo ubujuju nibwo bumuzuye nayo namwonkeje ntacu yamumariye nubwo kukiyiko ntabwo yamusigiye nakicuba bamutanguriye nabo yatanguriye ubu bana mwenuriye Fona gira namba Fabe nikiwa mba Novuga ko Mnif jimbo ya mubere ya mahwa Fabe love ya mubere ya mahwa mucumita ya mubere ye ndazi ya mubujja mahoro Mnif jimbo
kunyene bishitse gahura na Belcris mugweza tonga tuzinga mu gisagara cha Bujumbura nige he jambo umubwira
shavuga ubavuga tubuga bagumugabo nibwo buryo bwiwe sivyo kandi ubwenge bugucuza buza warushe
hodi abasigaye mu gihugu hodi jewe mvuye imanamba simvuye gutamba
yeah
mvuye gushaka murakomeye
yes turaho Dennis Black Karim
murakoze cyane muncama ke Fabirove dufukuntu ariko arasuzuguza rap ntashaka kwiha cha kibanza nyine yiyemeza
yeah
aguma avuga amajambo mise jubenye imwe
tare none umvuwe umuntu atifuza iterambere y'undi mugenzi wiwe umvuwe umuntu vraiment afise umutima canke
banze irya ndirimbo rayiririmbye ntacho wanze ciriyemo Fabe Love aragufitiye jaruzi wewe je maze kubibona kenshi
bakunzi ba Imperialtv turabaramukije bivanye naho muherereye kake cyangwa mwaramutse tubibutsa ko kuri micro muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila no musi tukaba dufise umutumire ari muri raw business ikaba ari team ya Bface tukaba twashimye rero kwicarana n'umwe muri bo kugira ngo atubwire ukuntu ibintu byifashe turakuramukije n'abakunzi ba Imperial TV barakuramukije cyane
ya nanje ndabaramukije mezi neza ndashima imana kandi nizire ko n'abakunzi ba Imperial TV bameze fresh kandi nawe nizire kumeze fresh
neza kubata kuzi witwa gute
bo kubatanzi je nitwa Mnif Jimbo aka Giswichinubira aka dawa ya dawa aka baba yao tena mama yao ya
baba yao dawa ya dawa Igiswichinubira ushobora kutubwira ibintu bike muri rap business mega wayinjiyemo gute wayinjiyemo ryari niki catumye winjira muri rap business
bo je nibaza ko ikintu catumye ninjira muri rap business nibaza ko ari tara yanje kuko muri rap business bakira tara cyane gusumba ibindi bintu byose gusumba ikimenyane cyane ngo nguyu ngo turavukana ngo ni petit frère wanje ukaca ushigikira umuntu atatarafise ngo ni kubera ari petit frère wawe ariko muri rwa business bakira tala rero jewe kugira nshike muri rwa business nuko Bface nyene na staff iwe bakunze tara yanje amabarandondera barashobora kunyinjiza muri rwa business nibaza yuko rero ibikorwa biva muri rwa business byinshi muramaze kubibona ari ndimbo yitwa ibibazo twakoranye kandi nibaza ko kumwaka muzuza muraronka ibikorwa byinshi biva muri rwa business ya
kuvonje muri rwa business ari akarusho maze kubona
bo ya kuva ninjiye muri rwa business ari akarusho kenshi kanini cyane maze kubona kuko hariho fan base maze kunguka ntari mfise ntaraja muri rwa business nibaza yuko rero ni ibintu nishimiye cyane kuko bavuga ngo itunga rya mbere n'abantu rero mu gihe rero maze kuronka abantu benshi biturutse kuri rwa business bankurikirana canke tuba en contact bashobora kumfasha ibirabiri neza ko nibyo tunga rya mbere Mnif Jimbo yishimiye kuba kuva muri rwa business ya
Giswichinubira Jimbo hari indirimbo waririmbye uhayagiza Bface wabikoze kubera iki n'amafaranga yaguhaye canke nyene warabyumvise muravuga ati je atuka mu baririmbyi bose bo mu Burundi numva je kuyu muririmbyi no muririmba nkamuhayagiza
bo je kubisanzwe kuva nkiri mutoya namwe nkunda cyane Bface nkakunda ingene akora music akazi kiwe nkakunda na text message ziba ziri mu ndirimbo ziwe kubera numuntu cyane yibaza cyane kuri message kandi nanje ni konsanzwe inkora iyo ndikondandika indirimbo ndibaza cyane ese ku munaza kumvira izi ndirimbo nica ikintu aza gusigarana ndacyimvira ko cyane rero nanje ndakunda text za B-Face ndomana nkanakunda na flows iyo ndomana urya ni ya na babu yao mu Rwanda no mu Burundi no muri East Africa hose
yeah Dimbo indirimbo nti kangubwana wayisohoye kubera iki ugiye kumviriza umengo ari umuntu wari kuravuga mugane ntazina wavuze je ngiye kuvyumviriza neza ntazina wavuze wayisohoye kubera iki ninde muntu wari kurayisohorera
bo Jenny wazako nimwe ubuntu bwanwa naravuze mu amazina kubanyegeze naravuze mu amazina kubera je kwisanzwe sinzi guca ku ruhande je yumore ikosa ndari kubwira n'ubu nyene nawo ndikoneranye cyane ndabikubwira kubera nibikwega inzigo y'akazikira kuko ndavyigumijemo usanga bimbuza amahoro ndi muhira canke ndi mu bindi bikogwa vyanje muga nkore ikosa nkacha ndari kubwira hapo biherera ngaho nyine ndumana rero muri ntimwibona ubwanwa naravuze abantu benshi abaraperi benshi banyibonye kubwanwa bari henda cyane kubera ubwanwa ntiburapa ubwanwa ntiburapa ubwana ntiburapa harapatara y'umuntu bro harapatara y'umuntu rero je niwaza uko nibazo subire kunyibona kugana bajya navuze bari yizi bajya navuze hajya
no batubwire no twumve kugoma wavutse kutahisha wewe tubwire nyina
bo muri ntimwe ibona ubwanwa naravuze mwo umuntu bita Fabiola ndavuga mwo nabandi benshi ba desire pi bose ya nabandi ya
Fabiola Fabiola noa
Fabiola nauzi nauzi
na muririmbyi nzitwa Fabiola
okay nima tawuzi nakundire
Fabiola numukobwa basi
bo niweza ko bamwise Fabiola kubera umuntu urusaku gwiwe bo ngira kesha avuga ibintu bidakenewe rero umaze kubura umuhungu kashuzura avuga ari ibintu bidakerewe barashobora kukwita kuri Fabiola rero ibintu nyivya
jimbo nubwo ayo gucuti buri hagati yawe na Fabilove
bo ubucuti niweza ko kugira kuri uno mwanya izo mbonesha amaso yanje niweza ko nta buhari ubwarigeze kuhaba kera kera cyane tukimenyana akiza hariya bamutumiye hano naba muri Bujumbura rirare baramutumira muri konsere akaza niho twamenye nuvuga niho ubucuti bwanje na Fabrice bwari buhari ariko kugera inosa ntabukihari kandi kera bwari buhari kubera sinari bwaririmbe ariko ubu kubera maze kuba ndirimba ubucuti bwanje nawe ntabukihari ahubwo ubu mbona umenga sigaye ari umuntu atipfuriza iterambere Mnif jimbo n'umuntu ahubwo umengo ni nkikigabasha novuga ko Mnif jimbo yamubereye amahwa Fabilove yamubereye amahwa mucumita yamubereye ndazi yamubujije amahoro Mnif jimbo kandi ndifuza cyane kumenya icamora je yandifuza kumenya kina mora kuko aho bigeze je vyandenge cyane
jimbo kubunyene bishitse gahura na Belcris mugwiza tonga tuze ngaha mu gisagara cha Bujumbura nirya he jambo umubwira
umugwiza tonga
Belcris tumuze ku marezo sosio umugwiza tonga tubwira ko yambara amafaranga menshi
bo Jenny waza ko ikintu no mubwira bashe ndamubwire gute waje rya mu peti urazi ikintu kimwe bashe bavuga ati ubugabo bw'umugabo nibwo buryo bwiwe sivyo kandi ubwenge bugucuza buza warushe ya Jenny baza ko ndamubwiye ibintu nyizi akaca biha umwanya akaziga ko niweza ko vyo umugirira ikimazi ya
Jimbo harundi mu rapere rero yarifuza guhura nawe niwe twari dushaka kuguhuza nawe mu rapere musanzwe mu yitwa Dennis Black nawe nyina akora ibintu bya rap nibaza ko karakaryo kiza ko mwohura mukicara na mukayaga ku bintu kanaka kumbure ko musangiye game hari cyo mwofashanye sinzi ko wo muhikaze agashika
bona kibazo Dennis Black ndamuzi numu brother wanje twamenyanye novuga kera cyane numu brother dukunda nokuyaga kenshi ya
Jimbo mukurindira ko Dennis Black adushikira barashika sinzi ko duhaga freestyle kuri ntiwibona ubwanwa
bo yeah ashiri soni mukuyita master kingi kubwimva yibangi yishwe n'amafegi isura ninjundi ubugufi nkifundi rapper yiwe ni yabadogo dogo isona nkuwo bateye umunigo nigo ni kimuga mu muhago mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo yinywera ijoro murango hama ngongongo ni kamiri gato kandarika dogo dogo naramugiye tuki hari bado kwanza kumva kwokeje ntibitangaje uno munsi ndaje mva ngaha nkubabirije nkokeje guhane ntakubabaje mpakugarukanye intero watakaje mwananje ehelaba ingene umara maju ntetereje umutamana wanje urawunyambuje je nanifise umutamana w'ubuvyeyi mugabo kaya gafura kanje kaya gahererezi kanje gako karawuca karawunyambuza mubandi bavye ingene usuzuguje ubu master tacho buguharekana nabwo ubwenge ntabwo ubujuju nibwo bumuzuye nayo namwonkeje ntacho yamumariye nubwo kukiyiko ntabwo yamusigiye nakicuba bamutanguriye nabo yatanguriye ubu bana mwenuriye fronagira namba Fabe nikibamba n'umutima nusimba arazikonda musumba Fabiola rabibindu kora nk'ubuza paranivyo mbona woshobora umuzikure kane nawe reka gutakaza umwanya ingo ndaguha umuta ugende kudandaza inyanya kuko uriye je uzoba uriye subiza nkuye kuvaho wayayatiye ni kerubu vyandambiye sugufina narakaye hari byinshi niboneye nihoreye
atambariye hodi abasigaye mu gihugu hodi jewe mvuye imanamba simvuye gutamba mvuye gushaka murakomeye
yes turaho Dennis Black Karim
murakoze cyane
Imperial TV rakuramukije cyane
nanje ndabaramukije n'umutima umwe n'amahoro amwe na bwa bumwe
Dennis Black hari ubucuti buri hagati yawe na Jimbo
ubucuti burahari kubera n'umurapere nkanje kandi tukaba turi abarundi twese akaba ari na mutoya wanje mu ncama k'ubucuti burahari kandi bukomeye
Dennis Black nawe we ni ryahe n'ubuhe bucuti ufitaniye we na
Fabilove Fabilove ubucuti dufitaniye nuko nawe ari umurapeye nta bundi bucuti dufitaniye
na kintu mupfa
dupfa ukuntu ariko aratukisha rap
yeah
ariko arayisuzuguza cyane Fabilove ahubwo je sinzi ibyo arimo mu ncama ke Fabilove dupfa ukuntu ariko arasuzuguza rap ntashaka kuyiha cya kibanza nyine yiyemeza aguma avuga amajambo misi jibe nyimwe
none kuba mwese muri aba rapere mukaca muhura mwese muri ko muraponda umuntu umwe mbega ivyo bintu ni vyukuri canke nyene ni beze mushaka nyene ni nkina muco nyene muri ko muratwereka nga kuri televizion ni bintu nyene mwapanze nyene kugira ngo muduzi zina
jewe nibaza ko Jesse ndiko ndamutuka Fabilove sivyo kandi jewe beef ya Mnif Jimbo na Fabilove nibayifate ngo ni challenge ijyanye n'itumenyereye muri rap abaraperi bashobora kugira ngo rap ibandanye ija ku rwego oya beef ya Jena Fabilove ni ya vle kuko Fabilove jewe na makosa menshi amaze kunkorera kuvaho nsohereye indirimbo yitwa King B Face Fabilove yaramuriye kugera kuva hasi gushika hejuru kuko ubwiwe yaranyandikiye nyine arambaza gute ugomba usohora indirimbo yitwa King B Face ndamubwira je ngoma ndayisohore nanibitwaye iki ariko je nakuze numva ngo hari ivyo bapfana B Face ariko je ntavyonzi kandi nibindaba rero je ndirimbo maze kuyisohora haravuzwe amajambo menshi iki niki nawe nyine ubwiwe aragira icyo yivuze ko arantukira ku maradio aravuga amajambo menshi bivuye kuki hari jambo naririnje mu niyo ndirimbo ninavuze ati akingari bado naho wamawiyita kuri kamirigado kuravyo ye yari kanza mabinga ngo je niwe nabwiye kandi atari we nabwiye none aho hari Fabrice umvamo navuze je muri iyo jambo vuze hari Fabrice navuzemo akingari bado naho wamawiyita kuri kamirigado kuravyo bo birabandanya Patrick Pajo muri Hit Connection uramuzi yoruganiza indirimbo rero yoruganiza kolabo izohuriramwe abarape bose bo nga mu gihugu cy'u Burundi bo je nanje Pajo aramamagara arambira Mnif VIP fresh washaka kuza kuri studio ukarikodinga muri no ndirimbo tuko twakora indirimbo yo guhayagiza rap indirimbo irimo abarape abana n'aba bose urashaka kuza nawe ndagenda kuri studio ariko nshitse kuri studio ipicha Fabrice yangi uwo mwita Fabrice yangi ni ziratangaje ziratangaje avuga uko Mnif jimbo aririnze muri no ndirimbo aca yivamo ayivamo kubera araninya je araninya ko no mufunika nini sasa canke nukunyankiririza avuga ati Mnif jimbo aririnze muri no ndirimbo ndabona ukume ngo yo bateye indi ntambwe yahatari none umva uwo muntu atifuza iterambere y'undi mugenzi wiwe umva uwo muntu vraiment afise umutima canke sinzi nyene ngene bimeze
iyo ndirimbo nayo warabakiririmbamo
bo iyo ndirimbo sinayiririnziyemo jewe naciye norusha umutima ndamubwira Pajo jewe iyi ndirimbo legacy yo tuma jewe mbaye Mnif nifuza kuba oya reka ndayimurekere ndayimurekere hama peut-être ngira iyo izomufasha wenyine ubwiwe amenyekane sivyo hama Mnif jimbo nawe amwihoze naci vyiwe bizimana sivyo rero ivyo bintu biri mu bintu vyatumye Fabrice shaka kumuvuga mu ndirimbo yanje ntimwibone ubwanwa namubwiye ati ntimwibone ubwanwa mumbone ndakana muce munyurira ko kandi mbarusha gucana yeah hariho na nibindi bintu byinshi Fabrice yankure ino irwa ndavugira ngaha ariko ico no mubwira ijya ni gasopo na muhaye akiendelea tuzomwisangira hari ya muri kari ya kanyosha kiwabo dutorane mu mashati kubera jewe nakubwiye ko nkunda kuba direct sinkunda kuba indirect nkunda kuba direct umuntu ankoshereje ndamubwira ati aha wakosheje nuzo subira sino ubika inzigo y'akazikira muri jewe kugera ino sana rambiwe abandanije ntituzoteka inyama zisheje na Fabrice
yahoni
Dennis Black ubivuze ku kinawo
je ntangura kukwishura kuri ico wavuze ngo yo bari beze dushaka kwa Fabrice twamubwira beze nyabakuge Fabrice numenye yuko wewe urafise flow nivyo ariko ubutumwa ndaguhaye ntacho wanze irya ndirimbo urayiririmbiye ntacho wanze kuba umuririmbyi w'umwaka ntuha abafana biwawe clip video oya nashaka ndakubwira yuko atari kiki twebwe dushaka ko ujya ego arakora birashimishije ariko namenye yuko ariko arasuzuguza rap
Mega Dennis Black kuba twabonye mufitaniye ubucuti na Jimbo hari igikorwa mwa muri ko muradutegurira cyane
iyo ni siri yetu kawaida ni abaraperi biyemera kwanza mutahure yuko umuraperi wa mbere yonze ngaha igihugu cyose mu Burundi ni si yose
ni maneke njyo mana banakwita maneke
avise flow iteye ubwoba ni maneke when never die na piga wengi kushoto kulia when I cry Mr. Rap kama Master Prof Tony na rap kama Baba Level from ninapiga nenda rudi wenye kupinga warudi barabizi kona hetu musikari kona rini funze sinari funzu mukoti nari mikonje hariba chiba tati yuko je wari danche mbona una vimba sijui wa vimbi ya nani mbona una nuna sijui wa nini ya nani iyi twake siyo bifu itahiti kwenye fani acha manen jimbo tuwapige rapu tuisubize kuiteka urumva umwe nuwo mukanyosha uwundi ariko rero ni waza mukanyosha gukubita Fabilove urampitana kuko je uzonsanga hafi
Ben Chris afisa ba bodyguard mwe mwarasaze
ah urepeti ugiye mu peti
asa body bagomba kumujya
ugiye mu peti ikintu kimwe uzomusabe 500 francs muhuye ntayazoguha ntayazoguha gusa bijyanye je nama namubwiye arazi ku crea base ariko ijya base a crea oya iratandukanye nuko ameze kandi nagabanye gutira impuzu wowe wowe uvuga ko wambarira umuriyoni ucuje gutira impuzu ijya sheni twari wambaye ntuzi ko waje kwisaba jeho ga Berikris Berikris siyo ivo wowe je narakubwiye raba ibyo uza urakora ego gu crebeze birumvikana ariko raba muze muravuga ibyo murinze kwiyumvira
yeah
era ndakubwira sivyo izi si message ngaho ubona wewe uyu mukobwa yitwa Loeva uyu mukobwa ari muri team industry recording sivyo ndakwerekere rero kuri uko jewe nariko nda crea base kuri Fabulove kubera Jeff base no crea kuri Fabulove sinibaza hano yoshikana jewe sinibaza hano nta namwe yoshikana rero nta ntampamvu yuko yirigira habi yo base uniloeva ari muri team industry recording numukobwa akunda gutelefona cyane mu biganiro bihagacira umuziki bihagacira abaririmbyi babarundi yeje rero bari bantumiye kuri radio kirtier banumiye Loeva ara telefone. Mnif jimbo Mr. Nimi onugangwa kuraje nini? Bo, ara felicite. Fabulove akarumviriza ikiganiro. Inyuma yaho acara mwandikira Loeva. Fabulove yandikira nde?
Loeva.
Aramwandikira ati ntuzosure gushigikira kajya kadogo. Eh niko yavyanditswe nyine ndavuga ntuzosure gushigikira karaka gushigikira kajya kadogo. Nuni eske Esko wo muririmbyi ashaka iki kuri Mnif jimbo kweli
jalousie
rero je ikintu ndiko ndavuga ikintu ndiko ndavuga je sindiko ndarira busema nkuri siko ndarira busema Fabulove je nimba ariko sana mukoreye arimbyire ndamusaba imbabazi ariko rikaba tari hari agabanye kunyankiririza umuririmbyi mukwishura ni flow anaimba pana kwidogera mu ntamatama canke kugenda ngo kugira iki ikiniki niyo ni kunyankiriza navyo yoshobora navyo yoshobora none uyu ko yabiko yamwankiririje wiwe araza ubucuti je dufitaniye n'uyu none ntabgazi njo gituma afite aramu yaramurezonye basi muri make ambwiye ati n'uyu nkwa ibintu yakarambira ndaye gushigikira Mnif jimbo kandi mbona afise tala ngo nuko ari ivyo bapfa nawe umva uwo muntu gute ngama message ngaya
sorry kidogo ntabaciriyemo Fabulove aragufitiye jaruzi wewe
je
maze kubibona kenshi Fabulove no kuvuga yuko ashaze kumusumbya ashaka kubana
niyo bishobora
none kubana aje
kata ni imana ni inzi byejo by'umuntu bro
ewa
ama message ngaya
ni problem
sikinyuma ya naramwandikira Loeva salam aranyishura poa minister nimwibona ubwanwa gute nawe ndamubwira ndashima kabisa inkuru z'iminsi aranyishura Loeva ni bo kweli mani urazi burya wewe ko nagira ndakuzire gamani akinyandikira no message ndamana ndashira question mark ndavuga nuwagira unzire gute Loeva ndibaza ibibazo byinshi bo je ndacha namubwira mbwira wagomba unzire gute basomere ahubwo kugira ngo
mbwira vyatanguye gute Loeva chakwishura ati ni Fabulove nyene yumvise igihe fona kuri radio culturel
kuri radio
culturel igihe nagufona ndagukeza acambira ngo ndagushikire cyane yarambiye nabi cyane
ngo
ndagushigikira cyane yarambiye nabi cyane
okay ndabandanya ndamubwira
nawe urabandanya uramwishura ngo ya ya vrai nujya mu peti ashaka tubonane gute
jewe nawe tubane gute
je nawe muri no rap ndamwisaba ntiyumva none yifuza iki kweri kuri jewe
nawe namwishu turabandanya ngama message
None Fabiro Fabiro n'inzigo genzo gutazira izina Fabiro. Bigura kwesha
WhatsApp ma number please. Yo wapi na WhatsApp fise gusa nuko bimeze me gusa ngerageza kwihangana. None yabitanguye gute ndungikira SMS yakurungikiye agutuka turabe wanje. Urya muhungu ngira no muke habwenge. Yo yumvise ngene naguhaye support ku radio acambira ngo ndiko ndagushigikira ngo ndiko ndashigikira uwo mudogo nawe utumwishura ngo yo azogwara umutima urya muniga sinkubesha
none sorry kidogo naho ntari umujournaliste ndakubatse none rero weva numushiri wawe
no so umushiri
wawe urya mukobwa akunda gutelefona mu biganiro
none gute Fabi Love yovuga
akagira
umuhari kandi avise umugore we Shwazirene hariya mu Kanyosha sa Jesse. Sasa ni pobre
ubiriza Denise nejo wewe bazogutumira ku radio je suis sur SST uko Loeva misio se ama telefone muririnzi wese yumvise ashoboye aramukeze niko kazi kiwe nikakora rero kubona je bana numiye ka telefone kankiza Fablov gacha mwandikira reke ngoreke gushigikira urya mu ama message nkaye nene umva uwo muntu vraiment
aya tumye ka gapetiki yo sanga atari we yavyanye
oh yeah Loeva yo mubeshera Loeva rega yambyiye ko ni ama message ngaye
yanabonye mengo afite
ndaza kuyabamu yacishe ndaza kuyabamu message
please
yakora bona ndaza kuyabaha ama message muyacishe mu kigana kugira ngo abantu babone ko atari ibintu twa turiko turagira sivye ya Fablov bandikiranye na Loeva rero je ikintu nuvuga ikintu nguma nitakambira ikintu cambere yumva amahoro kungwanya ntavyo yoshobora kuko umwanya ngifise tala umwanya ngifise ijya flon fise nyine niwaza ko ibikorwa vya Mnif jimbo azovyumva kumunsi kumunsi
ngushika
rero atihaye amahoro ateme nyine umupira uryohe apana kuvuga ngo niyo yishura Mnif jimbo ngo numwana
aha turi mu gakino nibabitaho
ngo niyo mwishura izo nibi
turi mu gakino
bari ugana niburirimba ubugabo niburirimba aje muri studio rero anyishure ko yumva ari umugabo aje muri studio anyishure ko yumva ari umugabo mugako kuba atanyishure je narabi kengurukiye imana kuko mu kwandika ijya ndirimbo nishize mu kibanza cha mama na papa w'abarapere kandi nibaza yuko mu gihe muhira nawo wakosheje ikosa wakosheje mama wawe akavuga ati mwana nuzosubire gukora rijya kosa ni bibi nibaza yuko si kenshi umwana akunda kwishura ahubwo aravyumviriza akaca abikorerako rero kuba natanyishuye nibaza ko yavyumvise ubutumwa yarabwumvise azobikorera ko azobihindura kuko abandanije ni mu mashati
Jimbo na Dennis Black turabona rappinga mu Burundi nishika kure ku ama media menshi ntepo niye vita cyane aba rapere biva kuki muko muraraba muvuga ati ikintu kiko kiba kubera ikibega rap kubera ata kibanza kinini yifise nga mu Burundi
bo je icyo biva ko ntabirebire ndakizi ko sinzi icyo baduhora ariko nibaza yuko rap bayiha umwanya cyane irimo ubutumwa bwinshi ushobora gufasha n'abana b'igihugu ushobora gufasha muri societe runaka zarizo zose muri rap birimo byose rero nibaza ko murambona nko muri primzike nta kibanza baduha ahantu henshi usanga baraperi bakumigwa cyane mugabo nuvuga yuko nibareke kutwinuba baduha umwanya rap yacu irimo ubutumwa bwinshi ushobora kubigisha ushobora kugira icyo bubamariye ya unavuga nkuko
Dennis Black wowe ubivuze kwiki
rap nyine nuko nyine batahure yuko ari message umuntu ashobora gutanga biciye muri rap nkuko nyine Jimbo yarabivuze hama abajournaliste mpera ku bajournaliste kuko naho bavuze umuziki wa rap suko bawuha kanya ashobora kukuvuza indwi imwe indwi zibiri ukwezi ariko ashobora kukuvuza cyo kimwe nabari abandi baririmba ama R&B urumva sawa yuko butanga umwanya kuko wumvirije amajambo uba wakoze mu mudiho wa rap y'impanuro abari mu message ikomeye ni hamwe nyine bayihaye indi ntumbero rap ngo ni y'abantu bafata ibintu by'ibintazi sinzi ariko nashaka kuvuga muri rusangi yuko rap n'ukuri abakora umudiho wa rap nibabashigikire abone yuko nabo bameze nk'abandi baririmbye yego
ya nakaye kajamo none mwotekere aba journaliste culturel aba bo kuri media kugira ngo nabo bashobe kuduza rap yuno munsi bashobe kuvuga ati abarimvyi babarundi namwe muri mu rugwaruka rw'u Burundi niyo ngabirano mufise kandi bibwirizwa ko bashobora kubateza imbere
eh badufashi badufashi jewe ndu ntasu inkuru y'umwana isubira inyuma kidogo jewe maze nta radio nimwe je ntajako kuri buja bami pro baranzi ariko kugira bavuze umuziki sa niri bafanyiza yagani jese zico nakoreye aba journaliste je ndumuri natanguye demir nef ariko no kugira yuko kubona ntavuzwa nk'abandi sinzi yuko no bandirimba nabi cyanye je sinzi nashakana mvuge muri rusangi fashe umuziki ntimufashe naka
ego nk'abarapere rero babarundi antuka ikiganiro nicyo hera uko nyene ifoko muduha flow kanaka ifoko mudutana nyene mukavuga bakavuga ati antuka barya abantu vraiment uko biri kose big up sana nahanyurero kuduha ama flow
wera he
ahera hari hose je nampaye nka the boss buja boy impaka hasi ngaye ku mabuilding mbona ba boss baza ba mama piece champagne giyo abayinwa nabo ngabo olala ntuje muhari maze kumva washa washa faya nta bla bla muri buja dukora amasho ahanaha de fighter nta kwidakora kugira iteze imbere umuziki ibaze na jimbo wapige
ibi bira bira demesha kugushonje ko mu mwanya za kunesha ibi moto bira chokesha kugushonje dafise na hagopesha kwihangana bira guma bikajyana ku mutima kandi ntumba zigituma niko nakuze ndabyumva ko bijyana nk'ikiguma gumye umutima ubuzima bucangwa n'imana bakera bayamaze icyo wankamuka baba baba natu nanje nzoronka
Zorunga Yakuba Nanje Zorunga Yungoma yako ni kali mzee wa kazi.
Nawe ariko waratura
nawe ariko bazokushobora
nibonshobora vraiment nawe ko waratura bandazi ko bose biteze kuzoronka mwese muvuga ati nanje Zorunga
asante tubashimire rero mwabaraperi kubona mwari mwatwitavye mwari mwitavye Imperialtv twibaze ko n'ikindi gihe muzobana natwe
na cyane cyane nico twiyemeje namwe nico mwiyemeje gufasha uwo wese afite talent kamushira kuri imbonesha kuri yanyu Imperialtv 257
Imperialtv tubibutse umuntu yakorera abakino kiganiro cacu ntibagire gushaka ko s'abonner like commentaire zanyu zirakenewe cyane muzoba mukoze tubibutsa ko kuri mikoma ari kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila
ndabona abasaba bagende kuri YouTube ya Mnif Jimbo bagire subscribe hajya bashire comment ba partager niya mugenzi wanje mkuru wanje
Dennis Maneke
badushigikire cyane nibaza ko dufite ibintu byinshi twifuza kubereka kandi byiza cyane apana babandi bamwe batumwanya bakina comedy